duraysan miyaad bageysi tahay haddaad hurin naftaada sidaxna aad xuraysan dad weyni iyo dalkaaga qaranka aad xuraysan miyaad bageysi tahay
Love.